Ndasubiye kubaramutsa no kuba kaze banywanyi bacu bana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure ya Iwacu TV none n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cane aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano ari karagaruka ko cane muri kano kanya murano makuru arabana n'umutekano turaza kugaruka ku bintu bihambaye kandi binateye ubwoba kubiriko birashikira ikinyamakuru Iwacu ndetse abamenyesha makuru bacu muri kano kanya turababwira amakuru yo mwibanga ateye ubwoba ariko arashikirizwa na makuru nyine turiko turakura amasoko yacu yibanga kubiriko birategurwa na leta y'u Burundi aho nyine ari ibintu biteye ubwoba kuvaho icyo kinyamakuru Iwacu itanguriye gutangaza inkuru yamabi ariko aragenda arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD aho icyo kinyamakuru nyine abategetsi bo hejuru boba bariko barakora ibintu bikomeye cyane kubamenyesha makuru bacu ndetse n'icyo kimenyesha makuru kikaba kiriko kirategurirwa ibintu bikomeye cyane murano makuru muza gukurikira murano makuru kandi turaza kubabwira ku makuru ateye ubwoba ariko aravugwa kubijanye umusore w'imyaka ashika 18 canke 19 yoba ahejeje kunyuruzwa akaba ari ibintu biteye ubwoba cyane aho bamwe n'abandi bavuga yuko yoba agiye kwicwa muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cyane nga mu gihugu cy'u Burundi izo ni ingingo nkuru nkuru z'aya makuru tugiye gushimikira ko nyine ariko mbibutsa yuko aya nayandi tutababwiye mu mfunyapfunyo z'aya makuru tribuze kwabashikiriza mu buryo bw'idonido batarafyonda kuri sabone rero canke subscribe wafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe makuru nibiganiro twama dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV nimbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru abayizewe abari karagaruka ko cyane rya nino nga mu gihugu cy'u Burundi tudatevye reka aya makuru yacu yatangurire kuri ibi biriko birashikira ikinyamakuru Iwacu mu Burundi ikinyamakuru Iwacu kiri mu bihe bibi kandi biteye ubwoba iterabwoba canke kugabisha kazoza ko kumenyesha makuru mu Burundi na kahe ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi CNC caraye candikiye umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Iwacu mwikete ritariko igenekerezo ryo muri kuno kwezi kwa gatandatu mwaka 2024 CNC imenyesha ikinyamakuru Iwacu ko kigabishijwe ku makuru kimaze iminsi gishikiriza CNC yagarutse ku kiganiro cihariye giherutse guca kuri Iwacu catanzwe na profeseri Julien nibubona asanzwe ari umuhinga mu vya politike akaba n'umwigisha muri za kaminuza muri ico kiganiro cihariye uwo muhinga mu vya politike yagiranye n'icyo kimenyesha makuru mu Burundi buri intwaro y'umugambwe umwe nuko nyine uwo muhinga mu vya politike yavuze ku bwa profeseri Julien nibubona yagarutse kubijanye n'itunganywa ry'amatora yimirije ukuntu inzego z'igihugu zikora ibiturire mu gihugu n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta bishikanye habi igihugu cy'u Burundi profeseri Julien nibubona ntiyibagiye kuvuga kuberuka gushikira umushingamateka angatongwasa igijwe inyuma mu mugambwe wiwe seneri yahora arongoye n'icuka cibi kiri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye cy'u Rwanda CNC yaciye igaruka kandi ku byaciye kuri icyo kinyamakuru cyanditswe na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu aha CNC ikavuga ko byashikirijwe binyuranye n'amategeko y'umwuga bitangaza canke ibyo umuntu akwiye kwibaza kuri iryo cete byanditswe nyine na CNC mbega ico kiganiro ca profeseri Julien nimubona coba kitanezereye abategetsi bo kwantare bagaca bategura kunyuruza umumenyeshamakuru yagiteguye. Icyo kiganiro cyari cyakozwe n'umumenyeshamakuru wa Arobase Iwacu Info Pascal Ntakarutimana ajejwe igisata cha politike muri icyo kinyamakuru nyine. Umumenyeshamakuru Pascal hirya y'ejo ku munsi gatatu igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 yari yahatswe kunyuruzwa n'abapolisi ashitse ahitwa kurya kanyoni igihe yariko ataha ku rugo iwe muri Kinama komine Ndahangwa mu gisagara cha Bujumbura. Inyuma yo guhagarikwa kunyuruzwa canke guhakwa kunyuruzwa, barongoye ikinyamakuru Iwacu baciye bamenyesha ikigo Senise ivyo vyari bigiye gushikira umumenyeshamakuru wabo Pascal Ntakarutimana. Gitangaje cane ejo hahise ico kigo Senise caciye candikira urongoye ikinyamakuru Iwacu ikete ryo kugabisha ku makuru bamaze iminsi bashikiriza muri mise ene garde. Aha rero umuntu aribaza utubazo twinshi. Aka mbere, mbega inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu kubera icyo kiganiro aheruka kugirana na Professor Julien Nimubona. Cya kabiri, mbega Senise yoba yari wateguye iryo nyuruzwa, kabazwa n'uko umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana yarusimbye. Naho inyishu zigoye kuronka uko biri kose, ikete byaraye ryanditswe na Senise rishira ahabona uko inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakarutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu Imana igakinga. Iryo kete kandi riragaragaramwo iterabwoba ridasanzwe ku kinyamakuru Iwacu, kuko ivyo Senise yagiriza ico kinyamakuru bidafasha canke bidafashe na gato. Aho kwibagira kuvuga ko ari ikete rigaragaza uko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi, aho ibinyamakuru nka byose bikorera ku bwoba kuko hari n'inkuru bitemerewe gushikiriza. Twibutse ko abamenyesha amakuru bico kinyamakuru Iwacu muri no minsi batorohewe na gato, kuko haciye iminsi mike ubundi umenyesha amakuru Jean Noel Manirakiza Igitega akubaguwe na na koroneri de polisi Evariste Habugurimana arongoye igipolisi muri iyo ntara mu ijoro ryo kwa 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 aca agirwa ko amwaka ibikoresho vyiwe vy'akazi, amutera ubwoba mu kumubwira ko ivyandikwa ku kinyamakuru Iwacu abategetsi baguma babikurikirana. Uko kwibagira kandi kugaruka kunyuruzwa rya Jean Bigirimana yari umumenyeshamakuru w'ico kinyamakuru Iwacu amaze imyaka 8 atawuzi irengero ryiwe, kuko inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi biperereza kwa 22 z'ukwezi kwa 7 mwaka 2016 mu ntara ya Marambya ntawurosubira kumutera akajisho. Ivyo nivyo bituma bamwe bibaza ko kuri kazoza ko kumenyesha amakuru mu Burundi mu gihe ibonekeza ko bimenyesha amakuru atorohewe muri kino gihugu cy'u Burundi, mu gihe nyine hari amabi menshi agenda arakorwa mu gihugu, ariko nanone bimenyesha amakuru bikaba bidafise uburenganzira bwo kuba byashira ayo makuru ahabona ngo nimba hari utabarizwa atabarizwe hakiri kare. Reka tuve kuri iyo nkuru kuri ibyo byariko birashikira bamenyesha amakuru ndetse ikinyamakuru Iwacu, tubandaniriza no makuru yacu ku makuru n'ubundi avugwa mu mutekano. Gashikanwa hari umusore akiri muto yanyurujwe n'iperereza yururukijwe muri bisi ya Volcano. Kwaronse ubutumwa bugira buti hariho akana k'agahungu kanyurujwe mu gatondo isaha zitatu. Ivyo vyabereye mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa ku mutumba wa Gihonda neza na neza aho bita ikibona ngoma, ngo haje imodoka ya dokumentasiyo ururuka abapolisi babiri, imodoka ngo ica ija kunyegezwa imbere gato. Hageze akanya ngo haca haza bisi ya Volcano ivuye Bujumbura. Waduhaye inkuru ntiyamenye ko iyo modoka yoja mu Kirundo canke imuyinga. Baba polisi ngo baca barayihagarika batangura kwaka karangamuntu abari muri iyo bageze ku ntebe y'inyuma ngo baca basohora agahungu kakayabaga ngo kaba gafise imyaka 18 canke 19 ngo baca bakaka telefone kari gafise ngo baca baja kukuriza ya modoka ya documentation ngo bakabwira ko bagiye kugaha umunyenga nako ngo kababwiye kati uwo munyenga suwa mahoro. Waduhaye makuru yavuga ko afise ubwoba ko ari uwagatanze ko koba kagiye kucika. Umwanya waciye bagatwaye ni munini, no kuvuga ko nyine umwanya ushize bagatwaye ni munini ntawuzi ibyako. Sinzi n'abari muri iyo Volcano ko hoba hari uwari akazi canke ko boba bagatabarije. Nibagiye kukubwira ko umugabo yari muri iyo modoka ya documentation yari yambaye impuzu zisanzwe tennis civile ari we ngo yaciye abwira ko kana ngo niwe nyene twarondera. Hamwe hoba hari abafise uwo musore yaduze na Volcano abafise nyine amakuru yiwe ija muyinga canke mu Kirundo fi Bujumbura yoba yobaza ko yashitse abomenya uyu musore yafashwe bo twandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 905. Twibutse ko iperereza mu ntara ya Ngozi ritwarwa na Colonel Godefroid Ntahimpera ari mu batwara iperereza mu ntara kugeza ubu dufise amakuru meza twizeye ko yazigamye ubuzima bw'aka gasore. Tuzabandanya gutohoza amakuru yako, tuzababwira inkuru zacu turiko turabategurira zo hanyuma uko vyoba vyifashe. Banywanyi bacu kandi ngaduce dusoze yarageze ko yari karagaruka ko cane, mbibutsa yuko amakuru yacu arakagaruka. Ibe byiza kuri mwese, nivyo ndabivurije.